na danga da. Boy, she na danga da. Baba she na heavy.
Everybody dance to the beat. Shaku shaku and Marco Salvo. Chidi my wife.